Sauer. Kujya muri frame yanjye wa murezo.
Thank you. Nyakuyo.